Amaso yabo yarabibonye ndazi neza uri kumwe nanje ndazi neza kugendana nanje amaso yanje yarabibonye amaso yabo yarabibonye
Ijambo ryawe ni ukuri, icyo wavuze uragishyitsa.